umuso umwe twageze inama ya yamenyesha mana turiko turabigenda duhingura itegeko giza ndibagenga nyuma dushiramwo amashure yuko nimiburi iburi umenga twavuga yuko ubuhejeje asenye majenerale gutwara ishengero nari ministre d'interieur baradikiye ugwete umukuru w'igihugu rurerure cyane bandega muri ubwo gwete hari haritsemwo ngo niwiyumvire ngo nk'umuntu nka Petero yasigaranywe ishengero hari ishuri narimwe yariza yari umurovyi bakamusigara ishengero none wumva gutwara ishengero bisaba ishure ngo bagira baturenganye umukuru w'igihugu ataradugikira rya kete bamwandikira bandega ati mpinyishu ndabaha inyishu ya mbere niko mwezi gisabo yatwaye Burundi atagira ishuri narimwe uno munsi birakwiye ko umukuru w'igihugu aba atagira ishuri narimwe none ntiyatwaye Burundi mwezi gisabo kandi neza cyane bone guverinance niwe yarayitse kurusha abubu none birakwiye ko uno munsi Burundi bwatwaga n'utagira ishuri narimwe icyo ni cya mbere ubugira kabiri ninde yakubwiye ko Petero atitse